The South African government has officially launched the National Freedom Month against the backdrop of 30 years of democracy. Now led by the Department of Sports, Arts and Culture, the launch was held at the Freedom Park and Museum Amphitheatre in Pretoria earlier today, where the country's 30 years of democracy official logo was unveiled.
Luchilwe ngokusesikweni uphawu loMzantsi Afrika okanye ilogo ngelasemzini lweminyaka engamashumi amathathu edemokrasi yelilizwe. Olu phawu luchilwe namhlanje lisebe lezemidlalo ubugcisa kunye nenkcubeko kumsitho wokuphehlelelwa kwenyanga yenkululeko ePitoli. Ethetha noNondaba umphathiswa wesebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko uzizi kodwa uqaqambisa ukubaluleka kokuqatshelwa kwenyanga yenkululeko eMzantsi Afrika emva komzabalazo wengcinezelo.
What we have not done as South Africa over the period of time, even as we celebrate 30 years, we have not quantified the contribution of the creatives and cultural sector to the GDP, to opportunities, but also to expand access, not only in South Africa, but abroad. And I think what we sought to do with the two bills which are now in the hands of the President, the Copyright Amendment Bill as well as the Performance Amendment Bill, was among others to regulate that industry. Because for the longest time it was not regulated, there's been cases of over-exploitation. People who work in the industry are not defined in terms of the law as workers. So they are not in the benchmark of labor relations where they can negotiate. Some of them, they are on set in the morning up until 12 midnight. There is not regulated how much, what is overtime to them.
Isebe lihlabele mgama ngokuqina kosuku lwakhokhela ingxoxo zesizwe malunga neminyaka engamashumi amathathu edemokrasi. Ngexesha lengxoxo, izifundiswa, osomashishini, abasebenzi kunye noluntu baqhaqhe kabanzi amahlandonyuka ohambo lomzi ontsundu kwindlela entsokothileyo yenkululeko. Okanti ke ukongeza koku, imibhiyozo yalo nyaka yenyanga yenkululeko iza kubanjwa phantsi komxholo othi iminyaka engamashumi amathathu edemokrasi, insebenziswano kunye nokuhluma. Kwiindaba ze Soweto TV, ndingu Amanda Mazwane.